Chip, chip, chip. Misha.
Chip, chip, chip.
Sanonde gaini zangu Andina wangu ini unai Sanonde gaini zangu Andina wangu na ini Sanonde gaini zangu na ini
Aicha chaga ni homba
Yemuraiwo, Yemuraiwo, Aita Jagandi Home Barune Bakamana, Yemuraiwo, Yemuraiwo,
Yama, Livimala. Thank you.